Ego bakunzi ba Green Talents Forum tuguma twereka ibintu bishasha tushaka ku bereka kungena ikigisagara cyacu cy'Igitega kimeze uno munsi twabazaniye bishasha cyane gose kandi nibaza yuko nitwajana mukaja kunkurikirana neza muca kubona ko hari itandukaniro ridasanzwe hagati y'ibindi bisagara dufise mu Burundi n'ikigisagara cyacu cy'Igitega nico gituma rero no munsi twashinze kukibereka kugira ngo muzokira muzokiyage n'ukizi kandi muzokirate mwakibonye mukurikirane.
Yiboneye turi ku mugwa mukuru w'igihugu cy'u Burundi, umugwa mukuru wa politike. Turi mu gisagara kidasanzwe kiri hagati na hagati y'igihugu cy'u Burundi. Iki gisagara turiko turababwira ni gisagara cha Gitega, gisagara kiri neza na neza ku mugwa mukuru wa komine ya Gitega. Iki gisagara rero ni gisagara kidasanzwe kandi kiri ku muvuduko udasanzwe w'iterambere. Nico tugiye kubereka nkuko mubona aho duca hose, aho twagiye duca hose muraja kubona ko ari gisagara gisukuye, igisagara kitagira agatotsi, igisagara kirangwa n'isuku ridasanzwe. Mbere hamwe hamwe uzogendura cha ugendura bona abantu bagenda barakubura bakura uducafu mu nzira. Aho na komine yafashe ingingo yo gushiraho udusandugu abantu bagenda baratamwo imyavu kugira ngo igisagara kibandanye kimera neza. Kigisagara rero turiko turababwira ni gisagara kinini kigira kabiri uravye ku gisagara cha Bujumbura. Gisagara cha Gitega rero kikaba ari gisagara kinini mu bisagara byo mu Burundi, kikaba kiri ku birometero birenga ijana uvuye mu gisagara cha Bujumbura. Gisagara kiri hagati mu gihugu cy'u Burundi, kikaba ari gisagara mbere kiri muri mu ntara ya Gitega. Ugaca mwumva ko cyafashe izina rya komine kirimwo hamwe n'intara kirimwo. Komine Gitega ni komine imwe mu makomine 11 agize intara ya Gitega. Twavuga nka komine Bugendana, tukavuga komine Bukirasazi, komine Buraza, komine Giheta, komine Gishubi, komine Itaba, komine Makebuko, komine Mutaho, komine Nyarusange, hamwe na komine ya Jansoro. Gitega ni gisagara kiri umuvuduko udasanzwe w'iterambere, aho muzosanga maetaje ariko araduga, amakartie mashasha aguma yubakwa, igisagara ndetse kiguma caguka aho kigeze ku makartie atari make, kandi ubona ko yose ari amakartie asa neza asukuye. Kikaba ari gisagara rero ubona ko amabarabara yose bariko barayasubiramwo, baca n'amabarabara mashasha. Igisagara by'ukuri kiri ku muvuduko udasanzwe ugereranije n'ibindi bisagara, kugira ngo nyene kibe igisagara giserukira ibindi cyanke kibe umugwa mukuru nk'uko abategetsi b'igihugu cyacu bamaze gufata ingingo yo kugira iki gisagara umugwa mukuru wa politike w'igihugu cy'u Burundi. Bagiye badusaba rero ko twobereka Igisagara cha Gitega umurwa mukuru wa politike w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Twagiye turabereka amabarabara amwamwe aho mwagiye muribonera ko ari amabarabara asukuye, aho mwagiye murabona ko aho twaciye hose ari ibibanza biteye igomwe, aho twavuga nk'amazu amwamwe, ama etaje mwagiye mubona ari igihemwa mushobora kuba muheruka kuba mu Gisagara cya Gitega kera kitaratera imbere nk'uko, ariko nimba haciye nk'imyaka nka cumi utahabonye ushitseho uzotangara nico gituma mwabonye hahindutse, kuko Igisagara gisanzwe kiri ku muvuduko udasanzwe. Mu biganiro byacu byo hanyuma tuzobereka ibibanza by'iratiro canke ibibanza bidasanzwe bisanzwe biri muri kino Gisagara cyacu cya Gitega, aho mbere tuzobashikana no kuri stade nkuru, stade idasanzwe, stade muzosanga iteye igomwe, stade muzosanga itandukanye n'ayandi ma stade twari tumenyereye ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Murakoze rero, turabashimiye mwese mwari mwadukurikiranye mu zongere no kudukurikira, ariko kandi ntimwibagire kugira subscribe, hanyuma mwongere mugire share, hanyuma mwongere mugire na like canke jeme kuri ino video, ariko izindi ziri mu nyuma aho twabemereye ko tugiye kubashikana mu bindi bibanza bidasanzwe bya kino Gisagara cyacu cya Gitega.